and we are happy ukuthi ke uthando lutholakele.
We grew together.
Uthi indaba amthanda noma umthanda kanjani?
Idlala piano monate ku breaking.
Oh,
we both want to be mad.
Yani, kantu buyani. Kantu